Rukundo TV, Rukundo TV Burundi.
Bakunzi ba Rukundo TV Burundi ndabaramukije cyane uno munsi turi itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2020 ni ku munsi wa gatandatu twazindutse mu gitondo twumva amakuru ababaje cyane amakuru y'inca mugongo aho twashitse ngaha aduhagaze nubwo mutabona ni mu isoko mu Kamenge ahantu habaye icago gikomeye ku Burundi isoko yo mu Kamenge ikaba yahiye murabona yuko hari abantu benshi cyane baje bamwe barashengereye abandi bariko bararira abandi barababaye n'ukuri numubabaro kuri twebwe numubabaro cyane cyane ku bantu bashoboje kuhisha ibintu by'iwabo hari abantu benshi bahishije ibintu by'iwabo abapapa bafise imiryango abantu ariho bari bagitangura bari bagishyiramo imitahe yabo ariko no munsi batashoboye kurokoramo ikintu na kimwe nkuko Rukundo TV twabibemereye none umunsi twaje kubaronderera amakuru ariko aya makuru murumva yuko atari amakuru meza n'amakuru ababaje ariko mbere yuko dutangura nukuri tubasabe mukore subscribe na notification kugira ngo tuze turabaha amakuru agezeho ku mwanya niwibagire kugira jeme na partage hama musige mugize commentaire cameraman twagiye wow
Namahoro atara mahoro.
Yo murakomeye.
Turengaho turakomeye buhoro.
Ego tubasanze mwicaye ngaha hari uruhagarara rw'abantu benshi habaye.
Habaye isoko yahiye kuva saa 8 z'ijoro dusinga saa 9 ariko dusaba ibyacu byagerenda ni mu isoko. Batuzibiye nitunye nimeze byaheze bitaheze namwe nabize dufise amacungu ku mutima.
Ego turabizi mwihangane cyane usanze urumudandaza aho ngaha.
Yesa n'umudandaza aho ngaha.
None muri ko muragerageza kumviriza ko numise washitse kare ikintu cyo bacyatumye isoko isha cyo barige
reka n'ukuri natwe gene tubizi twaguye mu gahundu mu bandi nkuko nyina n'abuna bintu nta n'umwe abize
ni mwashobe kwinjira hariya ngo mushobore kubona ibintu kuno
ni byashoboka
isoko yoba yahiye yose cyangwa yahiye akantu gatonya bashobe kuzima
nta buryo wimenya kuko turabire ngahe nyuma twese nawe uziko byahiye byose
nihangane
sawa
sawa murakoze Aha papa namahoro murakomeye
turakomeye
twazindutse mu gitondo tubona hari akajagari k'abantu benshi byagenze gute
mu masaha 9 y'ijoro twumvise amatelefone baduhamagara ku isoko iri kirashe ha twaje turahashika turabona ko iri kirashe yego
hama usanzwe urumudandaza aho ngaha mu isoko
yego usanzwe urumudandaza aho ngaha mu isoko
mwaba mwashoboye kwinjira indani mugashikayo mukaraba ibintu
Oya twashitse dusanga bidakunda ko tushaka kwinjira kuko urumva abajejwe umutekano bari bamaze kuhashika kandi twabona n'ibiduga byaketse imyamoto byamaze kuhashika biriko birazime
yego yego icambere
police yego
nk'abasoko bo nk'abadandaza bo mu isoko mu Kamenge urumva ko bibabaje ese bino bintu mwavyakiriye gute
ibi iye sijya mbere bibaye twavyakiriye gute nyene no kwihangana kuko sijya mbere bibaye ubwa mbere yari yahiye nyene hanyuma ikindi gihe harate umwuzure unyabagerara ruziba amazi aca mu isoko cyo baragikemuye barakoze biraro ubamazi yarengana ariko twari tuzi yuko atamuriro uzogaruka none umuriro wagarutse mu isoko yego ntituzi cyaho teye
yego igihe isoko yaheruka gusha nawe mubahishije ibintu
oya ico gihe jewe sinashikiriwe ariko nakorera mu isoko nyene
mu bantu bahishije ibintu ho baharagize umuntu ashobora kuronka icara akora ku buryo twakwizera ko nubari ikintu kiza kurokoka
oya hari ha abebeshi birasha bigahera neza neza hamwe atakintu na kimwe umuntu ashaka korokora yego nubu ndiko ndabiraba ndabona ko besha atakintu na kimwe baza korokora yego
muze mufise abana umuryango ungana gute
jewe mfise abana babiri mugabo ndafise nabo ntunze mu nzu bashika batatu nkacana jewe n'umudamu urumva ko tutari bake yego
jambo make kuri ibi bintu bibaye mubona bigiye kugenda gute mugiye kubaho
ubu n'ubukene mu miryango buba bwinjiye ubukene buba bwinjiye ariko kuko turi mu gihugu gisenga umuntu aca yihe Imana yego
amavu yo gusenga ni kiye kintu wosaba abantu nk'abavandimwe turabarundi urabizi tugizwe n'urukundo tugizwe no gufashanya ni kiye kintu umva ubasaba
icyo baciza no gufashanya no gufashanya kuko mu ntango umuntu yahishije ntivyoroshye bokora rusasuma bakaraba abantu bakomeretse cyane bakabafasha yego ni umutima w'urukundo urazi ko abarundi turawufise twofashanya ntivyoroshye kuko hari umuntu usanga bihiriye byose usanga yavuye kurangura atanu rufaranga na rumwe afise mu mufuko numva ntivyoroshye gusubira gutunga umuryango mu Gisagara yego twofashanya tukagerageza kwegeranya ibintu tugafashanya yego
Mze mwihangane cyane.
Murakoze cyane.
Murakoze ku mwanya wa.
Yego murakoze namwe.
Mama mahoro.
Mahoro.
Murakomeye.
Aye mwe nibuke turashima nyene kubera nk'ingorane zari zishize twumva tutari yareze tutanezerewe yego
mama twumvise amakuru mu gitondo amakuru y'incamugongo tugize amahirwe twaje tubasanga ngaha ariko ikintu nabonye nuko numvise ko isoko mu Kamenge yahiye byagenze
cyane donc sindamenya byinshi kubera nko mu masenkere senkan numvise inkoho nyinshi hanyuma umumama tubana carambira ati byuka numvise yuko ku isoko yo mu Kamenge iri kirasha byuka ugendura be kose ahura nabikeye byuka candaza maze kuza nyene duciye mu mayira dushitse mu nzira mbona abantu benshi bariko bariruka baravuga ku isoko yo mu Kamenge yahiye turabandanya turaza dusanga abantu benshi mu mabarabara ntibikunda kurengana amacu turashika impande y'isoko baranko twinjira umva rero twese naciye nicara ahantu kugira ngo turorere bugurure nshike yo ndabe ingene bimeze yego
mu bisanzu usanze uri umudandaza
yego je ndandaza mu isoko mu Kamenge ndani amapantaro y'abapapa amashati yego
none uri kurumva isoko yahiye yose cyangwa hahiye agaparti gatonya bagirageje kurokora mwibi
je numvise ko hahiye agaparti gake gatoya ariko ntibabashije kugira iki gusahura
Chambere na mbere turabihanganishije cyane.
Sawa reka turorere turabe twihanganye turabe ko bugura turabe ingene bimeze.
Muri ko murumva mugerageje gusuma rusaku urabizi yuko ahantu hari abantu haburuntu runtu nta kintu umwe bamwumva cyo bacatumye isoko yo mukamengisha.
Oya nta na kimwe turamenya nta na kimwe frem.
Aba bantu bose bari hano nta tuntu bagiye baravuga mu bamwangiye muri
Donc barashobora kuba babitsi mugani nka je ntana kimwe nzi ndacatekereje
Pole sana turabihanganishije
twihangane turorere
makunzi barukunda TV uwa kabasanzwe ari umudandaza mu isoko mu Kamenge murabona yuko birababaje cyane utuntu twiwe afise ubwoba yuko dushobora kuba twahiriyemo reka dukomeze tubatohoreza makuru turaza kubamenyesha hanyuma urakomeye
yego
aha tukubona hano twumvise amakuru atari meza nibyo
byagenze gute ni nkuko nyene mubibona namwebwe kuri ko
byagenze byagenze burya hano tubona abantu ariko baragenda dushaka kumenya aka kajagari aha hantu hari abantu benshi urazi yuko hantu hari abantu benshi hatabuze ikintu cyabaye ni kiki cyabaye
habaye impanuka yo gusha nkuko namwe mubibona abantu hari benshi baje gukungera kugira barabe ngene ibintu byo byagenze
ni isoko ya amakuru uri kurumviriza wowe uri kurumva urunwano nwagwa abantu ibintu bavuga uba wumva uko byo byagenze
abantu numva bavuga yuko byo byatanguye mu masaha 9 y'ijoro habaye impanuka yo gusha niyo mpamvu ubona abantu benshi ngaba kungereye bari kwararaba ibyabaye
nta kintu baba bariko baravuga cyo bacateye iyo mpanuka kugira ngo umuriro wange
oya
nk'abantu mwabyakiriye gute nibaza ko utari umudandaza
cyewe cyewe ndumudandaza
ola la polisi
Wadusanzu
ndandazi?
Cheo, nansanzu ndandazi muzu.
Nukufu wango imuzu za uzo sezahi? Yo, polisa. Urafisu mugyango changwa waru kiru mujene?
Ndu mujene.
Mujene, birababa je, sangari waru gitangura, kudandaza, waru gugire kuchushika kandi waru kene kushika hano kure. Wumva, nikie kinu, wumva, wosababa ni wariko baraduku likira?
Aba, ikinu nosababa? Nukuri cyane ndifuza yuko twofatana mu nda kubera byashise nyene kubera byabaye ku mugambi w'Imana.
Ni nk'uburi gutegekanya gukora iki nyuma yo kubura utuntu twa.
Gutegekanya iki?
Icyo utegekanya
gukora? Cyo ntegekanya. Nuko nyene niyo nabona gusa ivyasigaye. Niyo nkemenya icyo ntegekanya.
Sawa mwihangane cyane.
Sawa.
Urakoze kumwe.